classicsprobles.com.
Kesa nshitaimo mumweobe ilwa menso yobe no mubili fika talala tawa kalande aweyo ukesho kubwesho mubashi lelo ukafilwa Shimikile chebo Nangumye ushinga Isho waletele kuli Yesu hey, Isa usambwe Usambwe mumulopa hey, Isa usambwe Usambwe mumulopa
Into chonse Inshita ya kufyalwa ne ya kufwa Chiri kuliwe ukusala po Inshira ya mweo Nenshira ya mfwa Isa usambwe Usambwe iwelelo Isa usambwe Usambwe iwelelo
Ushamili moshobe mayo Ushika kulandile po Nangumye ushinga Ushika kulandile po Ilio ushiku mulyabu Kesa pambweo uwe Isa usambwe Usambwe
Classics Promos.